wọn hun onyankopɔ bi asom no na mi so mi nananom amamrɛ amahu no mɛsom no sɛ saa da no do na yɛwu kɔ na wotumi kɔ heaven na mankɔ bi a ɛnyɛ problem but deɛ mepɛ sɛ hun sɛ it's a time for africa sɛ yɛne bɛbie yɛne bɛda hɔ na yɛho sɛ church is a business maker with no fear.
Thank you. Thank you. Yeah. I'm gonna go. Thank you.
Church is a business maker with no fear.